Big up Mtani Connect.
Oh na 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 na.
Wengi wenye donda sita imegonga kiwapa watagonga maneno yao kisirani wana nichoma mama kutaka kuniweka chini wanaungana usiku na mchana.